Kuboshwe wesilisa neminyango 29 osola ngokudlengo lentombazane neminyango 15 eTaveni eNotam ngaphandle waseThabazimbi eLimpopo ngomgqibelo. Intombazane ethiwa ibiseTaveni esokalayo nabanye abangane ababili abayisithandani bephuza utshwala ngolwesihlanu. Noma ke ngokwamaphoyisa, yona ke nabangani bayo bahambile eTaveni sebedakiwe baya ke endlini yomunye balala endlini yodwa. Kusolwa ke ukuthi isoka livuke ezintatha lamshelele. Umsolo uthi ke umangele ngabo 5 ekuseni ngomgqibelo 27 January 2024 ethola enye ke indoda ilele naye inqunu futhi oweza sengathi ubenza ke ucansi ngaphandle kwemvumo ngoba ke ubebedakiwe kusho uColonel Malasela ledwaba okhuluma amaphoyisa aseLimpopo. Uthe icala livulwe esiteshini samaphoyisa eNotam ladluliselwa ke ophikweni lwe-Family Violent Child Protection and Sexual Offence eThabazimbi. Futhi ke umsola uboshwe ngomgqibelo futhi uzovela enkantolo yemantshi eNotam ngomgqibelo noma ke ngomsombuluko. Kwesinye ke isigameko ummangalo bewukuthi ngolwesihlanu phakathi ka-6 no-7 ebusuku ushiye umgeli wekhaya yedwa. Ngesikhathi ke sebuya emgezi intombazane ekhale ngezinhlungu esithweni sangasese. Ummangalo uthe ke ibheka wabona igazi. Kubekuthi ke umgeli uyesesibhedlele seduze ukuyohlola futhi ke imiphumela yakhomba ukuthi udlongliwe kusho ke uledwaba. Icala lidlule esiteshini sasemagla lisele ophikweni lwefamily. Amaphoyisa athi ungathi umsola kantonolwazi ngaye angaxhumana ke nomseshi Lieutenant Colonel Isaac Mahlane ku 082 469 2625 noma ke eshayele kunombolo ethi ke 08600 10111.